This is Agenda TV, sauti ya mwananchi.
Bye.